adị Igbo niile, nwaanyị azụrụ ọfụma, Queen Esther of our time, nwaanyị manalisia, nwunye Odogwu, Elelebe Ijeolu, Oliakụ Davido, Achalugo nwaanyị, nwaanyị nwere obiọma, nwaanyị mara obi dị ya, nwee ezigbo agwa, nwekwa n'obi umeala. Hey! Ọlụlụ di na nwunye gị na di gị anụnwa gị butelu Naijiria ihe ọma, butekwanụ ndị Igbo mbuni elu. Chukwu gọzie gị na di gị, mmaju kwuru mmaju n'aha Jesus. Amen. What a beautiful sight to behold. Wow! I've never been this happy in my life. I'm just so happy that this came to pass. I feel so fulfilled and I am happy about this union. God will definitely bless this union. Chioma and her beautiful mom rocking the dance floor, making us proud.